yena ulambile bhele wavula cha uziva etheni elambile ulambile umelezelanga and utheni udiniwe ulambile udiniwe ufikile phakula umelezelanga wanqonqoza wathini wanqonqoza umelezelanga wanqonqoza wabona okuthe cwaba kho mdisabelayo bafikane nabantu baye bebesathathe uhambo ne so wanqonqoza unwelezelanga akwabikho mpendulo akwabikho mntu uphendulayo uthi kamini ne akwabikho mntu utshoyo so wavula ke ngokumelezelanga ucango wavuleke umelezelanga cinga uba yintoni inuka kamnandi ayivuwanga umelezelanga cinga uba yintoni alina sisidudu sisidudu esebe siphekiwe sabe kwaphi etafileni sinuka kamnandi ngoku uthi ke ngoku uzingcamle zontathu izitya zesidudu umelezelanga asiva sishushu kakhulu esi sikatamkhulu esikatata sitheni sishushu kakhulu nansiya izitya wasincamla wasincamla esikatamkhulu fika sitheni sishushu kakhulu sishushu hayi mani esi ingathi sibanda gqithi esi wafika kwesiya sikabherano mncinci yebo wafika kwesiya sikabherano wasitya wasithini wasigqiba wasitya wasitya wasigqiba esasidudu kuba kaloku sitheni simnandi esi silunge kanye